Anigyee die mu nsɛm Piesie Esther ɛyɛ nwumtoni a ɔno wɔto nyame nwum anase Kristo ho nwum na wɔde atwa sɛ sɛ wɔto na ɔse ne kuna fa nachi akɔtwempra na bibi to ogya no kɔsi da bia no ɛnyɛ nyina so a ɔde begyae na ware
ɛno de bɛma wo shock ɛbɛma wo shock kɛseɛ paa because sɛ wogye nipa ne di wogye nipa ne di sɛ Oh, me kunu die. Me jini di. Me nimse on to me enye enye me bi titi sa. Na se ko ba ne sa dia. I will be shocked.
It will obey den.
Adia ya na obey. What dia anya anya si.
It will be ja kwala na be fie no wa hwe no.
Pepepepepe.
Sa na obey.
Pepepepepe.
Eye peace yester.
Yes.
Sa na wo dia obey.
Pepepepepe.
O kunu e ku twa no ho obey mistakenly. Message you say, Bemoa.
Yes.
Message your body, your catcher, or say, Ububufu, Ubet,
of course.
Bemoa.
Yes.
But who could know the Wunyano?
Debbie.
But Obequaqua Giaqualano,
yes, ye. Sanity.
Nature say, Washano, Safa Colana say,
Osoba, Pepe. Okay. Yeah.